Ukuze izwe lethu liqhakaze, kumele abahlali balo bahlinzekwe ngezidingo nqaki kuqala. Ngaphansi kukahulumeni wobandlululo, abantu bebephila ngendlala nokoma ngoba iningi labo lalingenakho ukudla namanzi. Futhi-ke ngaphandle kokuxhaswa ngemali yesibonelelo sikahulumeni, abantu babengakwazi ukuthola lezi zidingo nqaki, kanti-ke nababephethe bebangenandaba. Akusenje ngaphambilini, umthetho-sisekelo wethu manje uyavuma ukuthi uma abantu bengenazo lezi zidingo nqaki, angeke bekwazi ukuphila kahle. Ngakho-ke uvikela lezi zidingo ngokunika abantu amalungelo. Amalungelo okuthola ukudla, amanzi nokuvikeleka. Uhulumeni kumele aqinisekise ukuthi wonke umuntu uyakwazi ukuthola ukudla okwenani eliphansi namanzi aphephile nanele. Ikakhulukazi abantu ababuthakathaka njengezingane, asebekhulile nabakhubazekile. Isibonelo nje, uhulumeni unezinhlelo zokunika abafundi ukudla ezikoleni, wondla abafundi abayizigidi eziyisishiyagalolunye usuku nosuku. Eminyakeni engamashumi amabili edlule, isibalo sabantu abakwazi ukuthola amanzi sikhuphuke ngaphezu kwezigidi ezingamashumi amabili. Yize kukhona lokhu kuthuthuka, iNingizimu Afrika isenezinkinga zokuhlinzeka ukudla namanzi. Okwamanje, u-10% wethu usakha amanzi emifuleni, emadamini, emachibini, eziphethwini nasemathangini. Futhi lawo manzi awaphephile ukuthi engaphuzwa. Umthetho-sisekelo udinga ukuthi abantu abangakwazi ukuzisiza banikezwe ukubonelwa nokusizwa nguhulumeni. Lokhu kubala izibonelelo ezifana nempesheni nemali yesibonelelo yezingane enikezwa ababuthakathaka. Ngaphezu kweminyaka engamashumi amabili edlule, uhulumeni ukwazile ukunikeza izibonelelo kubantu abaningi. Abantu abayizigidi eziyishumi nesikhombisa bathole imali yesibonelelo sikahulumeni ngonyaka ka-2017, okungukwanda okukhulu uma kuqhathaniswa nezigidi ezintathu zabantu ngonyaka ka-1997. Abantu abaningi abakwazi ukuthola le mali yesibonelelo sikahulumeni njengoba befanele. URosda Msomi uyachaza ukuthi ukuthola le mali yesibonelelo sikahulumeni kusiza kanjani abantu ukuthi baphile impilo enesithunzi nanokuthi bengawathola kanjani lawo malungelo.
Ngayithola ngo-2010 le mali yempesheni. Uma ngiyithola, benginabantwana abayishumi kanye nabazukulwana abayishumi ekhaya. Sebe bonke labantwana bayamashumi amabili, ngakho ngihlale ngimatasa. Le mali yesibonelelo sikahulumeni ibalulekile kakhulu kimi. Ngiyayithakasela futhi ngiyayibonga. Uma ulambile futhi ungenalutho, ungayithola le mali ukwazi ukuthi udle wena nezingane zakho.
Umthetho-sisekelo wethu uyabona ukuthi ukuhlinzeka wonke umuntu ngamanzi anele, ukudla nemali yesibonelelo sikahulumeni kuyinto engelula futhi kuyabiza ukwenza konke lokho ngesikhathi esisodwa. Kungakho nje kudingakala ukuthi uhulumeni athathe izinyathelo eziqinisekisa ukuthi abantu abaningi bakwazi ukuthola lawo malungelo ngokuhamba kwesikhathi.